Gagasi FM News.
Yize ngakapheli isikhathi eside uhulumeni nezinhlangano ezingenzi inzuzo ezweni laseNingizimu Afrika sibambe imikhankaso yokulwisana nokubulawa kuphinde kuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane. Usizani Ngcobo neminyaka engu-36 eMaritzburg endaweni yaseBloemfontein kwaDomo usinde ngokulambisa laphehlaselwa ngubaba wengane yakhe obengesenabudlelwane naye emgwaza ephindelela ngemumva kwentama amanxeba angu-14 ngoba ethi ufuna ukumenza umhlatshelo aphinde amkhiphe nenhliziyo.
Wasondela nethawula, wakhipha into ekhukhwini, wavuvuzela, wafaka endishini, wangisula igazi. Wathi kumina, yifasiza, ngeke umphefumulo wakho uzongihluphe. Wathena into engizoyenza manje ngizokuhlinza inhliziyo.
Siyanxusa nje ukuthi umphakathi la ungabe ukhona okunokwenzeka weyamane nalensizwa le baqinisekise ukuthi bathinta bezomthetho ukuze lesigila mkhuba sikwazi ukuthi sibanjwe siboshwe.
Bongubaba kaSizani uthi umndeni wonke uhlalelo valweni njengoba nabo umthetho lungekho usiza banalo kusukela leli cala libikiwe emaphoyiseni.
Selokhu nje kwenzeka lesehlakalo uphumla ngakutholi.
Yeah.
Ngiyamfuna ngiyaye emaphoyiseni. Ukusizakala bengakakutholi.
Kuvula icamelo lokuzama ukubulala kanye neyokuviolate i-protection order eplaces le police station emva kwesigameko esenzeka ngomhlaka 25 December ngabo 10 ebusuku lapho isifazane neminyaka eyi-35 wakwazwa owesilisa lapha endaweni yakaDomo eBloemfontein udabake lolu lusaphenya.
Ezindabeni zeGagasi FM nginguNompendulo Ngubane ebika eBloemfontein kwaDomo.
Gagasi FM News.